rabbiyo doogiya cagaar loo dayaxo walilaale
Chanade, Imahura.